Yes, we're Amokwe TV. Congratulations to all of us. Amokwe TV is 5 years. Odirizi. Biko ahanka bu onye ahila chukwebuka ejimo hera we na ase ndi obuna na yes we're Amokwe TV ya baru unu. Wech kwere hara we na ekene ndi Smart Media Africa. Bunuku loru hana Amokwe TV partner. We na emeka Amokwe TV na aga uwa nile. I went out in this Smart Media Africa on Wamaka. Jide ni kunji, on luku loro, ihe wasa media duranya. 5 years now, unu kano, kushike, neme na Amokwe TV na ganiru. I went out kene kwendi nina naro na Amokwe TV, mandi na aro keta, mandi ka nada arozi, mandi rubugo before. I sina, all nine warumbo, kuna yutureba ino kata. Ndo zai ne kene kwe especially, bondi na like ihe haine eme, na comment, na share ihe haine eme. Odiri isi. I na say chukwu na agbo nu me I na ekenekwe ndi na enye aya oru ndi na akwa oru na obodo di ichi ichi onya mere agi weje ga ebe di ichi ichi ma ndi na recommend I si biko kpo na Amokwe TV maka oru a odiri izi I say chukwu gozie go ti I share recommend I ka onya ozo ga shi we recommend kwa hi na eme ma ndi na enye aya ego na enwere ha ruru ha na si ka na akwa di ha na eme ka ona aga niru I na say chukwu gozie unu ihe I na enye anya bu na 5 years agago I na enye anya na I na gaza another level and another height. When I see ka Christmas a na eru, gbambo fu na ikwadoro Amokwe TV na ikporo aya oru. Nya aye nkwado puru iche ka agafe ebe nka nwa ino. Ba ikwa na onodo ozo. When I see bu ga na gozunu, aka ina fi hi onyonyo a, ya ha ina ato ka chukwu mere gi, o ga emezia, o ga abara gi uzo puru iche. Dalu maka idinese Amokwe TV. I na see gi de me